murenzi mukobwa mwiza yigira hino mukuyaguye mukushe neza umbwire ikikuriza shiriyo nimba ugituze ube mu mutima ube mu wanjye mukobwa mwiza w'imico myiza reka kwigunga ngo ufite ufite gwa neza mugenzi nkumara gahinda tereka maso yawe mazure urukundo yawe mazure urukundo.